Zeni kukwata konze sikuta Deni yako nezikuta for you know Ito panda ndofa Kumuti motiva remote control kuma peso niga Zema mtu
Allo
We were born to make you happy Born to make you happy Kula wako bulari Kula wako bulari Kula wako bulari Kula wako bulari Yeah.